gusayangana ni kimwe mu bintu ngenerwa ko umugwitamwo umukinyi mwiza wa filme uzogaragara mu iyo filme bitewe n'impamvu zikurikira. Ya mbere nuko abazomuraba bagomba kuzomwishimira. Ya kabiri nuko hari role ibisabwa yuko uwikina azogenda agaragara neza canke azogaragara nk'ufise gusayangana uzogenda bukurura abantu bityo bikongera abantu gukunda filme. Nuko rero twakoreye uru rutonde rw'abakinyikazi 10 ba filme ndundi bafise gusayangana kwiza buri ku rwego rwo hejuru ugereranije n'abandi, uretse ko abarundi kazi bose bafise gusayangana ariko usanga hari abahiga abandi bitewe n'imiterere yabo. Akeshi igenda ikurura abantu ku mpande zigiye zitandukanye, ugasanga abantu bagiye babakurikirana kubera gusayangana. Uru rutonde rero twarukoze twifashishije abakurikirana ku mbuga zabo n'ibyiyumviro bagenda batanga. Twifashishije kandi ibyiyumviro batanga ku masanamu baba bagenye ku mbuga zabo, hamwe n'ayandi makuru tugenda dukura mu bafana babo bakinyikazi ba Film Ndundi. Turabira hamwe rero uko bagenda bakurikirana. Ndaguhaye ikaze muri X-Dash. Woba umaze gufyonda subscribe ukanafyonda aho kugakengeri kugira uzoze uraba uwa mbere kubona ibiganiro tubashikiriza. Turabaye ikaze mu kiganiro. Uza ku mwanya w'icumi kaba ari Classic Pami, akaba ari umwe mu bakobwa bakunzwe cyane muri filme ndundi, akaba amaze gukina muri filme ndundi zitandukanye zitari nke. Akaba yamenyekanye cyane mu filme Irondo yakinywe muri The Brothers Entertainment, akaba ari naho hantu yagiye kugira igikundiro cyane aho yakina ari umupolisi akora mu kigo cy'iperereza. Rero bikaba byaragaragaje yuko ari umukobwa ukundwa cyane bivanye n'uburyo yagaragaye muri iyo sinema Irondo. Rero nawe Classic Pami akaba ari umwe mu bakinyikazi ba filme ndundi bakundwa cyane, bafise ubwiza, bacibibasi bakundwa na benshi. Bikaba binagaragaza ku rubuga rwiwe ko afise abantu bamukurikirana majanane kuduga. Ivyo rero bikaba ari bimwe bitumaza kuri uno mwanya wa 10 w'abakinyikazi ba filme ndundi, bigaragaza yuko nawe afise. Uza ku mwanya w'icenda akaba yitwa Iradukunda Zamada, akaba ari umwe mu bakobwa bagenda bafise igikundiro n'abatari bakeyi bamukurikirana muri filme ndundi. Akaba amaze gukina muri filme zitari nkeyi ariko imwe mu filme yagaragayemo cyane akagaragaramo nk'umukinyi n'izina yitwa Usaliti. Iyo sinema Usaliti akaba ariyo yagiye kugiramo igikundiro cyane cyo ku rwego rwo hejuru kubw'ukuntu yayikinyemo kandi akayikinamo ari we mukinyi nyirizina mw'iyo sinema. Iradukunda Zamada rero akaba ari inkumi, akaba ari umwe ku rubuga rwiwe asanzwe afise abamukurikirana 500 kuduga, akaba ari ibyo bitumaza kuri runo rutonde rw'icenda. Uza ku mwanya w'umunani akaba yitwa Shasha Charlie, akaba ari umukobwa nawe yakunzwe cyane muri filme ndundi kandi afise ubwiza busayangana. Nawe akaba ari umwe mu bakinyikazi ba filme ndundi bakunzwe cyane, akaba amaze gukina mu sinema nawe zitari ariko imwe muzo yakunzwemo cyane ikaba yitwa Irondo. Nawe akaba ari muri The Brothers, akaba nako kandi ari we secretaire wa The Brothers Entertainment, akaba yakinye mu Irondo akina Irore ari umuganga cyangwa umudokotere. Nawe ku bwiyo sinema ya The Brothers yitwa Irondo akaba ariho hantu yagiye kugira igikundiro cyane ukuntu yayitwayemo aho yakina ari umuganga. Bikagaragaza ku rubuga rwe rwa Instagram ko afise abantu bamukurikirana 967, akaba ari kimwe kimushira ku mwanya w'umunani w'abarundikazi ba sinema ndundi basayangana kandi bakunzwe. Shasha Charlie uretse kuba ari umukinyikazi wa filme ndundi ni n'umunyamakuru yigeze kuba akora ku kinyamakuru citwa KMTV nyuma yaho niho yagiye kuza aja no muri sinema avyitwaramwe neza bikaba navyo ari bimwe mu byatumye agira igikundiro kuba mukurikirana Unduza ku mwanya w'indwi akaba yitwa Titi Love. Titi Love rero akaba nawe ari mu bakinyikazi ba filme ndundi bakunzwe cyane kubera gusangana kwiwe. Imwe mu filme rero yakunzwe cyane akaba ari nawe yari umukinyinye n'izina Titi Love yakinye mu sinema yitwa Nobela kandi akaba ari nawe nyene yitwa iyo zina Nobela aho yakinye nk'umukinyi nyeni zina rero bivanye n'uburyo yakinyemo ayikinamwo neza byatumye agira igikundiro kandi usivye yuko iyo sinema yari irimwo n'abandi baririmbyi bagiye bakomeye aho yari irimwo Big Farias Mugani Desire aho yari irimwo Shani Queen Chanela n'abandi benshi bagiye batandukanye Titi Love rero akaba yubatse mama w'abana babiri akaba afise umugabo wiwe yitwa Kuke nawe nyene twatumuzi nk'umunyanyuzi audio y'indirimbo Titi Love hamwe n'umushinga nawe wiwe Kuke bakaba barigeze kuba ari abaririmbyi mu myaka yahera nyuma yaho baza kumera nk'ababivuyemo bamwe nk'abahije muziki ndundi rero basubiye kugaragara bagaragarira kuri sinema bategekanye yitwa Nobela aho Titi Love ari wenyene yari umukinyi w'izina yitwa Nobela hamwe n'uwo mugabo wiwe Kuke nawe nyine akaba yari umwe mu bakinyi nye n'izina yagaragaye muri sinema Nobela sinema Nobela yari kwa sinema yakunzwe cyane yasohotse mu mwaka w'2022 imwe mu sinema kurushanwe usibye ko yari n'abakinyi bagiye bakomakomeye kwa mu gihugu nk'abaririmbyi kandi bakunzwe cyane Titi Love rero akaba abanye n'umugabo wiwe Kuke beza abafitaniye abo bana babiri nawe rero ni umwe mu bakinyikazi n'ubundi basubiza basayangana kandi bakundwa na benshi akaba ku rubuga rwe rwa Instagram Bafise bakurikirana n'ubundi ubwa bikaba ari byo bituma nawe aza ku mwanya w'indwi mu bakobwa b'abakinyikazi ba filime bakunzwe cyane uza ku mwanya wa gatandatu akaba yitwa Nice Sky. Nice Sky nawe ni umwe mu bakobwa bafise kundiro cyo ku rwego rwo hejuru bivanye n'ukungene agenda agaragara muri iyi industry y'u Burundi. Nice Sky nawe akaba ari umwe mu bakinyikazi ba filme ndundi akaba yakunzwe mu filme yiwe ya mbere yitwa Ishamba ritinjigwa ica kuri YouTube channel ya Wakalite TV kandi unasivye ko ariwe yari mu bakinyenye n'izina b'iyo sinema yitwa Ishamba ritinjigwa ica kuri iyo Wakalite TV akaba yari mu menyeshamakuru wo kuri iyo Wakalite TV. Nice Sky rero yagaragaye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye byagiye bituma agira igikundiro. Nice Sky ni umwe mu bakinyikazi ba filme ndundi bari mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nice Sky akaba mbere yari uwo no kwita umu queen video canke umwiyeretsi muma video y'abaririmbyi usivye kuba ari mu queen video akaba yarigeze no kuba ari umu no kwita umunyamideli canke umumodo nyuma yaho niho yaje kuba umumenyesha makuru kazi atangurira kuri ico kinyamakuru nyene yavuye aja no gukina iyo sinema Ishamba ritinjirwa ariwe mu kinyeri zina yitwa Wakalite TV nyuma yaho niho yaje kugaragara muri iyo sinema Ishamba ritinjigwa. Nice Sky rero akaba ari umwe mu bakinyikazi ba filme ndundi bakunzwe cyane kandi b'ubwiza burangaje usivye ko nawe ubwiwe agerageza kugaragaza amasanamu yerekana ubuso bwiwe kandi akaba yagiye avugwa ko byinshi cyane bigiye bitandukanye hirya n'ino mu gihugu Burundi ubona ko aba muri byinshi cyane bijanye na industry y'u Burundi agenderamwo. Nice Sky nawe akaba ari umukobwa umwe mu bafise ubwiza kandi baci bibatse. Nice Sky rero ku rubuga rwe rwa Instagram akaba afise abantu 140,000 kuduga byabamukurikirana akaba ari navyo bimushira ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatanu akaba yitwa Salma Hassani, akaba ari umwe nawe mu bakobwa b'abakinyikazi ba filime Ndundi bakundwa cyane kandi bafite igikundiro cyinshi cyane. Salma Hassani akaba nawe ari umwe mu bakinyikazi Ndundi bakinye mu sinema nyinshi zigiye zitandukanye hirya nino, ariko imwe mu sinema yagaragayemo cyane arakundwamo ni Irondo yo muri The Brothers Entertainment. Akaba ari naho yagiye kugira igikundiro cyane bivanye n'ukungene yabyitwayemo. Salma Hassani kandi usibye ko ari umukinyikazi wa filime Ndundi, akaba ari umwe nawe mu ba Queen Video cyangwa no kwita biyeresi mu ma video y'abaririmbyi. Salma Hassani akaba afise umwana umwe, ariko ntabwo yigeze aja gushinga urugo. Nawe numwe no kwita n'umujeune fille, nawe mugabo umumama. Salma Hassani numwe mu bakobwa b'abarundi kazi b'abakinyikazi ba filime Ndundi bakundwa cyane kandi bafite igikundiro kigenda cigaragaza hirya nino. Salma Hassani akaba agenda akurura abantu benshi bagiye batandukanye hirya nino bitewe n'imiterere yiwe. Ivyo bikaba ari bimwe imushira ku mwanya wa gatanu bakobwa basayangana bafise igikundiro bakinyikazi ba filime Ndundi. Uwunduza ku mwanya ugira kane akaba yitwa Brina Janet, nawe akaba ari umwe mu bakobwa bafise ubwiza butangaje kandi basayangana baca ibibazi bakundwa n'abatari bakeye. Brina Janet akaba nawe ari umwe mu bakinyikazi ba filime Ndundi, akaba ahanini imwe mu filime yakunzwemo cyane akaba yitwa Irondo, aho yakinye nawe umukinyi umwe ari mu bakinnyi n'izina ba iyo sinema Irondo yo muri The Brothers Entertainment. Brina Janet rero akaba ariho yagiye kugira igikundiro kigiye gitangaje bivanye n'ukuntu yitwayemo muri iyo sinema ya Irondo yo muri The Brothers Entertainment. Brina Janet usibye ko ari n'umukinnyi wa sinema ni n'umuririmbyikazi w'umurundi, asanzwe aririmba kandi azwi ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zikundwa. Brina Janet rero akaba ari umumama w'abana babiri kandi akaba ari umwe mu bakinyikazi ba filime Ndundi bakunzwe cyane, kandi mu mwuga we w'uburirimbyi akaba naho nyene akunzwe cyane. Akaba yarasohoranye mu mwaka w'2020 uheze yarasohoranye indirimbo hamwe na Vishu Love yakunzwe cyane. Ico ni kimwe naco cagiye gituma akurura abamukurikirana biwe abafana biwe bakamukunda cyane. Brina Janet rero nawe n'umwe mu bakobwa ubwiza butangaje cyane kandi akurura abatari bakeye bamukunda. Nawe rero n'umwe mu bakinyikazi ba filime Ndundi basayangana baca ibibatsi bafise igikundiro. Uza ku mwanya wa gatatu akaba ari Lashrinish, nawe n'umwe mu bakinyikazi ba filime Ndundi bafise igikundiro cyane bakunzwe cyane. Lashrinish akaba nawe ari umwe mu bamaze gukina isinema zitandukanye zitari nke, akaba imwe mu sinema yakunzwemo cyane yitwa Paradizo, akaba yayikinyemo ari mu bakinnyi n'izina ari kumwe na ba Abel, tujye tuzwi izina rya Abel, nawe akaba ari umwe mu bakinnyi ba filime Ndundi bazwi cyane bakina ku giti cyabo. Rero iyo sinema Paradise akaba ariyo yakinyemo Abeli niyo yari umukinnyi n'izina hamwe na Lashrinish nawe yari umwe mu bakinnyi n'izina b'iyo sinema paradizo canke paradise. Lachere nishi rero akaba na ari umumama w'umwana umwe kandi usivye ko ari umukinyikazi wa filme ndundi. Lachere nishi nawe akaba ari umuririmbyikazi kandi azwi ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Lachere nishi nawe rero umwe mu bakobwa beza baci bibatsi basayangana bakunzwe cyane muri sinema ndundi canke mu bakinyikazi ba filme ndundi bitewe n'imiterere yiwe kungene again agaragara muri filme ndundi. Ku mwanya wa kabiri akaba yitwa Jojo. Jojo rero nawe ni umwe mu bakinyikazi ba filme ndundi bakunzwe cyane. Ubwiza butangaje, ubwiza busayangana kandi bateye neza. Jojo rero nawe ni umwe mu bakinyi bamenyekanye mu sinema ndundi zo mu mugwi wa Ihuriro TV. Akaba yamenyekanye mu sinema yitwa Bisangameni yari seri bakinanye n'umwe mu bakomedi ngaha. Abakinyi ba filme ndundi tuzi bakunzwe cyane bakomeye cyane yitwa Gasore Ismaili. Jojo rero kuba yaragaragaye muri iyo sinema ya Bisangameni ikaba ari iyo sinema imwe yamutumye akundwa cyane ku rugero rwo hejuru aho yayikinye. Arabakinye izina hamwe n'uyo mukinyi wa filme ndundi Gasore Ismaili akunzwe cyane ari umwe mu bakinyi b'abakomedi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ba sinema ndundi bakunzwe cyane ku rwego rwo hejuru. Na Jojo rero bikaba byamutumye agira igikundiro gikomeye cyane mu bafana biyo bamukurikirana bakunda isinema ndundi. Jojo rero usanzwe arongoye uwo mugwi wa Ihuriro TV wabo akaba ari nawe nyuma yaho yaje kuba umushinganahe wiwe bakaba barashimanye bararongorana barabana bararushinga. Ariko ubu tuvugana akaba yibungenze mu minsi iri imbere yiteze kuzibaruka umwana wabo wa mbere hamwe n'uyo asanzwe arongoye umugwi wabo wa Ihuriro TV akaba asanzwe yitwa Ngabo Amis. Ngabo Amis akaba ariwe mugabo wa Jojo. Jojo rero amazina yiwe yose akaba yitwa Queen Jojo Kampaye. Ariko twa dusanzwe tumuzi ku sinema y'ubukinyikazi ya filme ndundi Jojo akaba ariyo zina yamenyekanye ko cyane akaba ariyo zina yakunzwe ko cyane. Jojo rero ikigaragaza yuko ari umwe mu bafise igikundiro akenshi niyo agiye mu ibarabara canke agiye aho baba bagiye gukamera iyo sinema bafise arateza uruhagarara uburyo haba ambutiyaje abantu bakazi bibabara ku bw'izina Jojo. Jojo rero akaba ari naco gituma aza kuri uno mwanya wa kabiri. Jojo rero ku rwego rwose aza akoresha akaba akurikirana n'abantu 4,967 kurikirana akaba ari navyo bikandi bimushira ku rutonde rwa kabiri rw'abakundwa cane gose muri filme y'abakinyikazi ndundi. Akaba rero ari umukobwa mwiza ufise ubwiza butangaje kandi usayangana. Akaba rero ari na mpamvu yaje ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere ni Shan Queen. Shan Queen akaba ariwe gisongerezi cya mbere mu bakinyikazi ba filme ndundi bakunzwe cyane. Shan Queen rero akaba amaze gukina mu sinema nyinshi zigiye zitandukanye yagiye agaragaramo. Akaba yaranagiye no mu gihugu cya Tanzania gukinirayo. Shan Queen rero akaba akinye igihe kitari gitoyi kinini cyane muri sinema ndundi. Shan Queen rero sinema yakunzwemo cyane yitwa Nobela yakinwemo na Titi Love twababwiye ari ku mwanya w'indwi. Shan Queen rero akaba ari umukobwa mwiza cyane ubwiza butangaje basayangana acibi basanda afite igikundiro cy'abatari bakeya muri iki gihugu cy'u Burundi bakunzwe cyane gose cyane kwini rero usivye kuba ari umukinyo wa sinema akaba ari no muri rimvyikazi wa kera cyane bo mu muziki ndundi cyane kwini rero akaba kunzwe cyane gose mu muri filme ya ndundi kandi akaba kunzwe no mu muziki ndundi akaba ari nacu gituma kurikiranwa cyane kandi agira abakunzi cyane benshi cyane barenze abakinyikazi ba filme ndundi kuko afatikanije n'umuziki we kandi ari muba ubwo twokwita ba legend bo mu muziki ba legend b'abakobwa bo mu muziki ndundi cyane kwini rero ku rubuga rwa Instagram akaba kurikiranwa n'abantu 5,526 bamukurikirana ku rwego rwa Instagram akaba ari cyo gituma aza ku mwanya wa mbere w'abakinyikazi ba filme ndundi beza Shanquin rero kandi akaba afise umwana umwe ariko ntabwo ararushinga nawe akaba ari umuvyemere cyane kwita umumama yavyariye iwabo Shanquin rero akaba umukobwa usayangana ari umukobwa tennis akari naci gena gituma genda kurura abantu benshi bamukurikirana bw'imiterere yiwe akaba ariwe isungireze ica mbere mu bakinyikazi ba filme ndundi Uru rero rukaba rigo rutonde rw'abakinyikazi ba filme ndundi bakunzwe cyane bafise ugusangana beza twabatororokanirije ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe kugira ku musozo wa kino kiganiro nkabankwibutsa yuko ufyonda subscribe no ngaho gakengeri kugira ngo uzoze uribera uwa mbere kubona ibiganiro tubashikiriza buri munsi murakoze.